Kishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam.
This is your girl Fizz, and you're chilling out with DJ.
Ina makido gido,
aina kusukuma na aina kera. Nikuliza kataga rumba di machera. Unafukatika
Como